Sanibona igama lami uThemba Lamantonga Khumalo. Namhlanje sizobungaza isuku lamngani wami nosisibakhe. Ubaba wabo nomama babo babethela umemulo ukubabonga ukuthi baziphathe kahle kwaze wafika kulesi sigaba, ba graduate, baphasa kahle bengonanga lutho.